achiel kuom gima duong' ahinya maneno kuom launch kawuono ma governor wuono kanyal wacho to en wach ni governor jaratiro to ka wang'iyo weche mag maendeleo counties moko nitie ma pesa osekwal kwal mang'eny to kae tich mana kaka iwach ni tich tire waneno mano tich tire to achiel gima duong' kae ni governor jaratiro pesa ok lal Inge ni watch my devolution wanyalo wacho ni governor na chiel kuom architects mag devolution to wabro neno kendo wasene ni Kisumu na chiel kuom kakoro ranyisi mar devolution dibed ni pesa romo dikoro waneno ma mohingo kuma wantie lakini governor wacho maber ni gimosetimo higni abich ni en foundation kuom joma ne nitie kano chako tich 2013 nitie pogruok maduong' malich ma an awuon aparo ni higni abich mabiro ni eri wabro neno kogero kendo ewi foundation mosechakre ni